nikela ujonge kuThixo nothebantwini ngokuba ke wenza loo nto uaplayela uphoxeka ukholo according to the book of 2 Thessalonians 3:2 alubantu bonke ukholo alukubantu bonke abanye ungacinga bayakholwa kanti abakholwa eyona nto thina masiyenze ukuhamba emoyeni sithande sikumoya sixhasane sixolelane sikumoya amela this is the language of the spirit it ndikuxolela ungeka undoni ilanguage kamoya njebe nje ilanguage yenyama okwelicala isithi yona buyenzini okwesithathu ngumnqakati ndizakubonisa ithi ngapha no matter how many times you can do it I will still forgive you because you belong to the family of God there is no greater healing than this than forgiving one another wholeheartedly if you read in the book of Matthew chapter 18 last verse ithi ukuba anithini baxolela abazalwane benu ngenhliziyo